Henehene Kou aka Kou a lea lea paha He mea maa mau ia For you and I Henehene Kou aka Kou lea lea paha He mea maa mau ia For you and I Kou ila maa kene Keneki Oni oni kokino He mea maa mau ia For you and I
Oki Kala'e
Pahulu mako ai ana ikalipoa he mea maa mau ia you get them from the store
let's go to Waikiki
I Waikiki mako au ana ike kai Ako mako Hele I KoAloha He mea maa mau ia For you and I I kaka ako mako Ai ana I ka pipisu He mea maa mau ia For you and I